Jonga to prove bandi dope, ne? I even rap on reggae slash gospel type of beats. Lengo miti lobhubhane and yamba no Mr. Vee Sholo. Let's go.
Baliwe church chake copies usombawo sankhilela nje verse ndinkhumbuza amandla nawo Dumiso 23 yenu solo kwenathi noba amandla sesingenawo rest in peace endinako kube buhlungu umka kwakho ebeyikholike nice xele ngelo sana lwayo rest in peace to sinothando ntombe thobekileyo benenqwaba yezidankwa thenge ngumphakamileyo rest in peace my nigga sense he kept it up alive rest in peace to the unknown who couldn't survive My condolences, I'm sending my prayers up. Ukuthixo ndibiza wena sizomdala nomtsha. Wenza umangaliso bahluthi isingonyama zatya. Ngenamadoda emlilweni wawasindisa akatsha. Nangoku singabayelo ke sisindise sisebatsha. Nina recoveries khanibonge nje phezulu. Yekuzenza amaqhawe ndifike nsitsha notyobhek. Futhi iCovid ayina stigma cause akho mntu uzikhethelayo. The fact that usaphila lubabalo sandifuni mntu uzibaselayo. Sometimes you're not gonna cause a come to bully lie.